da wahaloli kalle namu ya iso blado lokaci ya iso PDP gwamnan blado ya iso blado lokaci ya yo PDP kalle food fun ya iso
come on blado say PDP
by Reverend Andrew Dunwell.